he had a lot of fear. Akaniambia sasa hii kazi imekuwa ngumu. Niliona kifo na macho. A friend of mine aligongwa na mimi pia risasi mbili ilinipita kwa shingo upande upande.
Walimshika wakangana wakiongea. Waliongea kitu 10 minutes. Wakaongea, hata akawapembeleza sana. Akawapembeleza. Wakakataa.